this a gospel song?
Yeah, yeah. One more time.
Hakuna mwenye anapenda shida, na kila mtu anapenda sifa.